akisema, 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 akisema,
akisema.
Akisema upakate mtoto, utapakata tu. Akisema utapata kazi, utaipata tu.
Hakuna atakaye pinga, maana Mungu amesema. Hakuna